Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ubulawe ngehluko esikhulu ebhungu lakanongoma ebelisolwa ngokusoconga intombi eyatholwa ikhungiwe esihlahleni ubongeka khumalo. Nginibingelele ngiphinde namukele kuphina kuphi landibolo khona le video. Uma ngoqala sijoyinele eli khasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Uvuke umbhejazane ngolesine ebusuku umphakathi wakadabhasi kwanongoma washisa indlu maqede wahlasela wabulala ibhungu siphehlise emgabho. Ubumsola ngokusoconga obeyintombi yakhe ubongeka khumalo minyaka engu-17. Kubekwe ukuthi ubongeka wayihamba umkhosi womhlanga watholakala ekhongiwe esihlahleni esiseduze endaweni. Umphakathi kusuka lapho kubuya ukuthi wabosokhonondo walubeka ngembaba ukuthi yena usiphesihle obeyisoka likabongeka bamsola ngokubulala ubongeka. Ngokuthola kwelinye lamaphephandaba esolezo kuba ukuthi umphakathi wahlangana ngolesine ebusuku ndawonye maqede wavumelana ngokuhlasela leli bhunga abebelisolwa ukuthi lona elabulala ubongeka. Kuthi wafika angabuza lutho angena ephethe lonke uhlobo lwesikhali maqede ahlasela ngesihluku. Uthi wesidumbu somufi sitholakala sinamanxeba amaningi ahlukahlukene okugwazwa emzimbeni. Kanti ke akugcinanga lapho kube ukuthi baphinda bahlasela nomngani kamufi. Isimo sakhe sibucayi esibhedlela kube ukuthi kumbulwa kwembezo. Umthombo oqube wathi isimo simanzonze endaweni njengoba kuvungaza umoya wempi phakathi kwesigodi phakathi komndeni ngabongeka nosiphesihle isoka leli elibulawa umphakathi. Induna yendawo umnumzane Khumalo uthe bakhathazeke kakhulu njengoba isimo sibonakala sidlanga siye ngokuphuma esandleni. Uthe uPaul buzohlanganisa amakhanda budingide ngale ndaba. Ukukhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColonel Nqobile Gwala uqinisekisile ukuthi isehlakalo esifana nalesi ngempela senzekile. Amaphoyisa kaNongoma aphenya icala lokubulala nelokulimaza impahla. Uthe kuvulwe elinye icala lokuzama ukubulala. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngifisa ukwazi ukuphola kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.